ibazo vya bene gihugu ni ibi vya amazi aho usanga umunyagihugu atagira amazi ukunyo eh mugabo ikibazo ntigaruka kuri twege gusa muri leta kigaruka ku Burundi cyangwa ku Barundi twese turi kumwe kubera turabe ingendo twari twagize mu minsi heze n'ubu bibandanye igihugu imana kiduhaye gifise imisozi gifise ibiti byo mu mwonga n'ivyo ku misozi burya mugiye mu gihugu kera abashoye kubaho mu myaka 70 n'ahandi ibiti bikiriho ibiti byo mu mwonga ntibisa n'ivyo hejuru ku misozi mu mwonga hari ibiti bituma amazi adakama urukama imitongati bya biti usanga bikubira amazi mu mwonga nivyo biri mu mwonga rero mu nyuma abanyege baragwiriye dusha turabica byose dutera imikaratusi imbere impande amazi ashari kamira no kuvuga rero n'amasoko ya kera aho twagira kabutaje y'amazi ubu aharakamye icyo gihato rero si kibazo cy'ubutago cy'ubushake buke bw'indongozi bw'umugambwe ni kibazo cy'ibidukikije ibidukikije byaragegeye byaramerewe nabi kuburyo amasoko yarakamye inzuzi nini zabaye imigezi nayo irakama ikamyo zuzi y'amakara zikwa zimanuka turaba inyere twigisha abantu guhinduka kugira tutange gukoresha gaze hama ibiti bironke gukura hama imvura igwe neza hama amazi tutere ibiti tugire n'imikobe ku mukuru w'iduhimirije hama amazi yinjire mu kuzimu mu myaka 5 dusaba gusanga mu masoko amazi yagarutse tugire kampanya umugambi kirimo nico gituma muri ya mugambi wa wewe Burundi urambaye twe mu mugambwe mikorano kaminuza twaciye twongeramo yuko umugambwe ugiye kufata mu minwe ivyo gutera ibiti ibibazo bitaratu umuti nibivyo mashure usanga umwana atagira igitabo nibivyo mashure usanga hatagira intebe nibivyo nibi abana biga bataha kandi hariho mashuri ya leta agaragara ugasanga ishure nka risema kamba iriko abana 300 yahora ko abana 1,200 bavuga tuti no abana bose basuye muri interna barabe urugero bavuga bati ufise aya manota azogenda umuvyi ashobora kumurihira ibyo afungura ku ishure agende kubaka kuko ku ishure uretse kworoherwa acayiga no kubana n'abantu gutizanya isabuni kumesa kugira gusangira biruba ku muntu muri kazoza nico gituma ngira ngo mwakuza mu kwezi kw'icenda hazosubiraho ama interna kuko henshi za kiganda haragaragara zagishubi haragaragara za rusengo haragaragara turagitangara haragaragara lisebusiga iragaragara umva ahantu henshi amaroko ari ngaho umugabo nta kimwe ariko arayakoresha tuba tuti ibi byo byatuye amahera y'igihugu abana basubireyo hanyuma twiyige mbe umwana yofungura gute azofungura ngahe bacavuga ati minero vali gufungurirwa mu ishuri ya interna naye umugabo biziko birigwa nibaza yuko ubunyamwanga ntwaje bisata bugejwe imibano bukoranye n'ibisata bya leta bazocha babijako kugira ngo barabe yuko mu kwezi kw'icenda twosubira kugurura amashuri atari make.